Ko tai atu te whakaaturanga toi e kia nei ko te Auahi Turoa, a eulogy to te pekau ki te Poho o Rawiri I te tai rāwhiti. He whakaaturanga tēnei e whai ana kia poro poro a ki atu tātou ki te tūpeka me tāna noho ki Wainganui a tātou I Aotearoa nei. A nei rā ngā whakamārama a Harata Brown.
So 3 years before the arrival of Captain Cook.
Tiwa tiwa te pō ko te Pākerewha.
So the dark is the night.
He mahinga toi e whakakōrero ana I te poropiti o te tūpuna a te toiroa.
This part here is the front part if you're looking straight onto a cigarette. Two of my art pieces in here sort of representing a bit of kōrero around not only tobacco but a lot of things that have put upon us through the arrival of colonisation.
Ko ngā toi a te Māori me ngā kupu tauna ki pēnei tēnei. Te kaikohuru Māori e aro ana ki te ngangara ara te tūpeka.
Really horrible to see that 5,000 people are dying each year. It's got to stop. And the effects of tobacco too, it's affected a lot of our whānau over the years, especially with my whānau too. You know, the cancer and things are bloody.
He kaupapa e arahi nei e hāpai te hauora hei tautoko I te marama Auahi kore.
Yeah, doing the artwork, say, you took a lot of that mamai, you know, and all that heartfelt, those memories of what whānau members went through because of these sorts of things.
Kātū te whakaaturanga, te Auahi roa, he poroporo aki ki te tupeka, ki ngā wā kāinga e ono o te motu, ka mutu hei te timatanga o te marama e heke mai nei. Harata Brown, te kariri.